kukwegera mana yanjye cyundengeriteka ngumye nkwizere mewe na satani
Cheers.